dubba doo dubba doo dubba doo dubba dynamite.
You're dynamite.
Dubba doo dubba doo dubba doo dubba dynamite.
You're dynamite. Such big attraction, chain.